chini ya mbawa zako. Wewe ngome imara, umbata na wakale. Yesu sasa simama kwangu, sasa nishindanie.
Sikika mwe, mimi talita jina lake.